Africa Health Research Institute ongu-ARE osebenzisane nomphakathi wangakithi ngaphezu kweminyaka e-20 ukuphendula imibuzo ebanga izinkinga ezisemphakathini wethu. Ngabe bewazi nje unelungelo elikumthetho-sisekelo ukuba ukwazi ukufinyelela kalula kwezempilo nokuhlanganisa ukuhlola kwesidumbu. Lokuhlola kwesidumbu esikhuluma ngakho la lunikezelwa ngabakwa-ARE futhi luqhutshwa ngudokotela onolwazi olujulile kule ndima. Ukuqonda ukuthi yini ebulala abantu ukuze senze ngcono imigudu yempilo yezinsiza. Ukunikezela ngolwazi mayelana nembangelo yokushona kwelungu lomndeni wakho kuwena. Senze ukusebenzisana nomnyango wezempilo, abangcwabi kanye nezikhungo zokuxhumanisa u-ARE nomphakathi ukusungula lolu phiko. Manje sengimema osihlalo wethu we-Community Advisory Board, i-CAB, abeke amazwi amafushane.
Izingxoxo mayelana nokufa kanye nenqubo lapho kushona akuyona into ejwayelekile emphakathini yethu. Uma ubukela le video lokho kusho ukuthi uhanjelwe yilungu lomndeni esikhathini esingeside. Ngalokho ngedlulisa ukudabuka kwami. Ngize lapha ukuzomemezela ukuthi inhloso ka-ARE yokuhlola izidumbu kuyikufisa ukuqonda izimbangela zokufa kwabantu emphakathini yethu. Futhi lolu lwazi lungaba yosizo ukuthi sonke. Uma ilungu lomndeni lishonile ngezifo ezingalapheki noma ezithathelanayo noma lezo engakhubaza wena nomndeni wakho, ungafunda kumiphumela ezokhishwa yilolu cwaningo. Futhi odokotela bethu nabonesi bethu bengafunda ukuhlonza okungafakazelwa kuphela yinqubo yokuhlolwa kwesidumbu.
Sesohlangana no-science no-dokotela abahlola isidumbu.
Lona ngu-Dr. Trisha Knight, futhi ugxile kakhulu ekuhloleni izidumbu. Usebenzisana no-Mrs. Ashley Governor ongu-prosector. Umsebenzi wabo njengabahloli bezidumbu kanye no-prosector ukuba benze inqubo koshonile ukuze baqonde imbangela yokufa kwakhe. Benza le nqubo ngokukhulu ukuhlonipha nesithunzi somuntu. Futhi bayaqonda ukuthi kubaluleke kanjani lolu lwazi kumina niwumndeni nakusimo sezempilo. Ngokwalenqubo bazohambela ikhaya labangcwabi bese behlola umuntu lowo, baqale ngengaphandle bese bengena ngaphakathi. Bakwenza lokhu ngokubuka isitho ngasinye, basihlolisise ukuthi asikho yini isifo noma ukungaqondakali. Futhi bathathe izicubu ezincane ukuze bezozibuka kahle kusiphulisa izithombe. Ubungako besampula kuyalingana nedayisi futhi ingena kahle kuleli bhokisana. Lama sampula amancanyana kuhlangene nokuhlola kuyabasiza ukuhlonza ukuthi kungaba yini ebenomthelela wokushona nokuthi iziphi ezinye izinselelo zezempilo ebezikhona empilweni yoseshonile ngenkathi esaphila. Kule nqubo unelungelo lokuthi angithandi ukuba nihlole izingxenye ezithile zomzimba njengokuthi nje ningabuthinti ubuso, ulimi nokunye. Lokhu kuvumelekile futhi bazosebenza nangoma yikuphi okhululekile ngakho ukwenza. Uma umuntu sebemhlolile, zonke izinto ziyabuyiselwa futhi umuntu abukeke ngokuhloniphekile esegoqekile. Kungumsebenzi wabo ukubageza, ukubabuyisela kahle nokubathunga. Banolwazi lalo msebenzi leminyaka engaphezulu kwengu-15. Iminyaka ngeminyaka benza le nqubo. Bafundile futhi ukuthi imphumela lenqubo ingabuyisela ukuthula kanye nesimo sokwamukela emndenini ngesikhathi sobuhlungu obukhulu nokulila.
It is a privilege for us to provide this service for you and your family today. And please know that I will do my best to bring you answers and clarity.
Ngemuva kokwenziwa kwenqubo kanye nokuhlolwa kwezinga eliphezulu e-laboratory, udokotela uzobe eseshwa imbangela yangempela yokufa. Le nqubo ithatha izinyanga ezingu-3 kuphelela. Ngalesi sikhathi ukuhlolwa ngomlomo wesidumbu kuzobe sekwenziwa. Sizobe sesihambisa ulwazi kuwena njengelunga lomndeni ngendlela yobumfihlo futhi sivumele nesikhathi sembuzo. Sizo luzama ukuveza ngokusobala ukuthi othandiweyo wenu ubulawe yini. Futhi inganikeza wena nomndeni wakho ulwazi mayelana neyakho impilo kanye nobungozi.